mmoyo mwa munthu ndimene mumayimira ngati soo ya munthu mene mwina pofusa funso lakuti kodi mukanena kuti I sold my soul to devil. Amatanthauzanji chifukwa buku la Ezekieli limanena kuti all souls belong to God. Yes, it's true. All souls belong to God. Koma mukakayangana at the same chapter, ngati sikwina kubuku la Ezekieli komweko, amanena kuti moyo wa Atate ndi wa Mwana ndi wanga. Ndipo moyo wochimwa ndiwo udzafa. So mutha kuona chimene buku loli kunena kuti moyo wa Mwana ndi wa Atate ndi wanga, akutero Mulungu. Koma pa nthawi yomweyo akukuza soni kuti moyo wa wochimwawo ndi umene udzafa. Zili choncho ndithu ku miyoyo ya anthu onse ku dziko lonse lapansi. Kwa munthu amene analengedwa, ufulu umene Mulungu anapereka wakumukhulupirira, umene umachita limodzi kapena umene timagwirisa ntchito chipangizo chotchedwa so pakumkhulupirira Mulungu. Soyo ndi imene ili pa kati, mediator pakati pa iwe ndi Mulungu. Yomweyo soyo imakhala pakati pa iwe ndi Satana. You choose yourself kuti so yangayi ichita belong kwa ndani. Chimene iwe ukusankha kuchita belong, umachisankha through soyo. Kotero pamene tikumkhulupirira Mulungu, tiyenera kudziwa kuti tikukhulupirira Mulungu kudusa maso athu amene ife tili nawo, amene Mulungu adatipatsa. Sindikukwanisa kupanga explanation bwinobwino kuti mwina mumve kufikira pamuyezo umene mukufuna, koma mochepekedwamo mwina mutha kumvako kunena kuti so imagulitsidwa adi kwa Satana, ndipo Satana amagula so za anthu amene akonda kuzipereka kwa iye. Amene simuda konde kuzipereka kwa Mulungu, mumakhala kuti mwakonda kutumikira Satana. Nao chimene chimachitika ndi chakuti anthu amene timati lero tichimwa, mawa atibwera kwa Mulungu, tichimwa lero mawa atibwera kwa Mulungu, monsemo Mulungu amakhala kutiona kutilandira pamene ife tokha tafuna kupita kwa Mulungu, tikafuna kuchoka akoso samba tikakamira, amatipasa so ufulu wopita so kwa Satana. Ako malinga ndikusankha kwako. Mwa njira ina Mulungu anapereka mwayi kusoija wosankha, despite kuti mavesi akunena kuti so yonse it's belong to me, koma munthu anampasa ufulu wosankha. That's why Baibulo ngakhale likunena kuti all souls belong to me, koma the same passage ya chapter chimenecho mupeza kuti pali mawu amene akunena kuti mzimu oichimwawo kapena kuti moyo oichimwawo ndi umene udzafa. So chifukwa cha mawu akuti moyo oichimwawo ndi umene udzafa, ndiye kuti palibe key, palibe loko yowulokera mzimuwo, kuti popeza Mulungu anena kuti the all souls belong to me, ndiye kuti munthu sangakwanitse kuchimwira Mulungu. Ayi chifukwa chake kuli chimo, kuli ufulu, si ndende moyo. Soyo sadayike ndende yake Mulungu kuti mmene zakhala changamo basi chili ndi ine, adachipasa mwayi osankha. Ndiye chimene chimachitika kwa anthu amene amajoina chipembezo cha Satana kapena kufuna kupita kwa Satana. Pamakhala ma agreement amene Satana amakuuza kuti uchite, ndi soyo yakoyo umanena kuti ndikubwera kwa Satana ndipo ndidzatumikira Satana yekha. Ndi pangano la kuti you will never turn back kwa Mulungu even an inch, ngati mmene ungachitira inuyo achimwene mwafusa funso kapena amene tingachitire ife amene tili kwa Mulungu lero. Omachimwa nkuganiza kuti esinachite bwino ndibwerere kwa Mulungu. Ndikulupira pamene pamuyambe kundimvesa kuti mukwanise kusiyanisa kukhala ndi mwayi ochimwira Mulungu lero nkunena kuti sinachite bwino ndibwerere kwa Mulungu. Mwayi umenewo sumene umakhalako kwa anthu amene amachita solo amagulisa mizimu yao kwa Satana. Mumayika pangano lero ndikuyembekezera kukhala mmanja mwa Satana njerekezi ndipo ndidzayenda pamodzi ndiwe Satana. Zivute zitani, then you agree with the devil. Ndi amanena kuti ukupeleka so yako. Are you sure uzakhala wa ine? Eh, whether you like or not, ine ndidzatumikira Satana. Pamenepo, pamakhala ngati pali pangano. Mwachita kumpitira Satana, mwagwirizana naye, mukukhazika mapangano oti simudzabwerera konso, mudzakhala ndi iyeyo full time. Ndi mumagulisa ngati chifukwa manena kuti I sold my soul. Ndinagulisa mzimu wanga with an agreement yokupasa china chake chimene iweyo udzakhala nacho kudziko lapasi. Malo mwa moyo wako umene ukadakhala ndi chisango chodzapita kumwamba odzawombola thupi lako kukhala mmanja mwa Mulungu. Silidzawomboledwaso thupi langa lindi lako iweyo, you can use it mwa njira iliyonse imeneyo Satana ukufuna. Ine ndadzipereka kwa iwe pamakhala pangano. Mwina ningakuyelekezereni ngati pangano limene limakhalako pakati pa mamuna ndi uhule palumu zikhala ndalama zingati 1,000 TNG mwali. Iwe ndamene umanena zochita mulumumo iye amango yanga napo ndalamayo, wagulitsa thupi lache, akuvomereza chilichonse chimene kuti ufune malingani ndalama wapereka icha. Naye amadziwa kuti thupili ndaligulitsa sindikuyenera kusiya ko ichi kapena kusiya ko ichi. Amapereka chilichonse chimene iwe ungafune chifukwa choyamba wavomereza kupereka thupi lachi. Inu mumapereka mzimu wanu kutumikira Satanayo pamapangano amene Satana uja amakulonjezani ndamene inuso mumalonjeza. Iniyo muli ndi mzimu panoka, Satana ali ndi chuma chochuruka. Ndiye mumagwirizana. Ine akulu ndikufuna ndikhale oyimba ochuka, ndipo nyimbo imodzi ndikufuna ndigulise 8,900 copies. Oye, palibe vuto. Ndiye mumapeza kuti Satana amachitira anthu. Mwina abale ndalongo kapena weyo mbale wakhala ukudabwa kwambiri kapena takhala tikudabwa tonse kuti kumatuluka nyimbo yopanda pake yoti ilibeso zimene ikufotokoza zina zili zonse zoti inuyo mwina nkugonja kapena nkugomera kuti koma ichi ndichachitika. Koma mukapeza kuti kanyimbo kopanda pake ngati kamene kungochuka pantunda tunda anthu nkudabwa. Mwina simunadabwe kodi ndi oyimba wa ku Zambia adayimba nyimbo ina tiunana kwa George. Taganizani muli chani mmene mucha choti mpaka ni nyimbo ya ikachuke mmene idachukira uja kumango chula zina kwa George. Kwa George, kwa koma gwede 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 ma media wose gwede 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 kwa George. Kwa ni nyimbo ile. Mene niyo muna unero. Koma nale mina nae nyamata uchi. Anachuka zikolo silapasi. Nyimbo yake kwa George. Imaka pezeka mpaka na ku Hawaii, kwa Ngerezi, pakati pa zungu. Kwa peza zungu wa kufina kwa George. Kwa ni nyimbo. Muka wana kuti china chitika ndichani. A man sold his soul kwa devil. Ndipo devil anapangana naye kuti ndikaimba nyimbo imeneyi ndikupasa ndalama. Analandira ndalama nyamata naendera gamu za pamwamba. Nyimbo zopanda pake zimene zimachitika ngati mumamva kuti anthu agulisa moyo wawo kwa Satana. Satana uja amalonjeza, ndipo zimene amalonjeza zija amakwanilisa. Now mumve ichi, ukagulisa soul yako kwa devil, devil ama chita lock, ama koma, mwayi wopita so kwa Mulungu wako, mumakhala kuti mwasimikizira kuti palibe. Ndichifukwa chake mukapeza kuti anthu onse, amene analowa kuchipembezo cha Satana, amakhala alibe chisankho 100% chobwerera kwa Mulungu. Ngakhala atafuna, pamakhala povuta. imakhala dzanja la Mulungu. Mukamamva vanthu tinali ku sataniki ende tidatuluka etabwerako, musamayese chinthu chamasewera, limakhala kuti dzanja la Mulungu langolowererako, popeza Mulungu ndi wamkulu kulibe chinsisi. Nthawi zina Mulungu amafuna kuti akakwanilise mawu ake amene adanena kuti zovumbuluka ndi za ana anthu koma zinsisi nza Yehova. Kuli zinthu zina zimene kumidima kuja zimachitika, zimene Mulungu amafuna kuti zidziwikebe kunja, ndi amachita chothekera kuikapo dzanja lache kuti angakhale satana anakhoma anthu aja atulukeko abwereso kwa Mulungu, kufuna nukukhale kwa Mulungu. Pamenepo ndoti mubweraso kumawu aku Ezekieli aja amene akunena kuti mizimu yonse ndi yanga. Ezona kuti mizimu ija yonse ndi yake, chifukwa olenga munthu ndi Mulungu. Pamenepo Mulungu amakhalanso ali ndi kuthekera kwakuti ngakhale panagulisidwa so koma pafuna kuchitika nkhani ya chipulumutso, satanayo amachepabe mphamvu ngakhale atakhoma, koma kungobwerera kuti ayi ine ndafuna pano patunda-tunda basi ndibwerera nkovuta, kotero kuti mbale wanga nthawi yanga yangochepa ndikadayambano kukupa samalisti a wanthu amene adagulisa maso awo mapresidenti mchiwerengero cha nyengo yathu. Mene ife timasiyana nazo izi, tindi mapresidenti pafupi 848 amene anagulisa so yao chifukwa cha upresidenti. Tinali ndi oyimba 6724 amene anagulisa so yao chifukwa cha kuyimba. Tinali ndi osewera mpira 929 amene anagulisa so yao chifukwa cha mpira. Mpingo komaso gulu la mbiri amene anagulisa so yao azibusa, amene anagulisa so yao chifukwa cha ntchito ya ubusa amakwana 8928. Ziwerengero zawo zapamwamba mpaka tikunena pano kodi mumadziwa kuti ndazibusa amene anagulisa so yao chifukwa cha mapemphero, nanga amene agulisa so yao kanyengo komweka chifukwa cha uprofit ndanga. Lero tukunena pano mutauni ya Lilongwe muli ma teenager komanso muli anthu amene sakupita zaka zawo 30 amene akupita kukagulitsa maso awo kwa maprofeti achukawa, sitachula maina pano koma akugula maso. Tukunena pano as we are talking in town ya Lilongwe anyamata akugulitsa so zawo kuti akakhale maprofeti kuti alemere. Mukwaona ta nyamata ta masuti yawo mtaunimu topanda zochita kweni kweni koma tilingangangangangangangangang kumbuyo kwa maprofeti enache mtaunimu anyamata acha akugulitsa so zawo 47 chifo chani akufuna cha ndalama. So izi ndizoona kuti munthu amagulitsa so yake imagulitsidwa bwanji, imagulitsidwa pa muyezo wakuti umayika pangano iweyo ndi satana kuti ina ine ndesi ndizabwerera koso. Komanso sopano tikamanena za sataniki yakuti munthu uja sopano wakhala wa satanic worship walowa kukakhala mu tempo, iyeyi ndi tempo member. Munthu uja amakhala kuti completely samakhalaso kuchalichi kuti wagulisa so yake ndiye mukampeza ali pachali chichina chache kukapanga za chali chichanchani. Ai iwo amakhala kuti akupita diso pano ku satanic temple ali kumeneko umaposera kukhala wa illuminati, umaposera kukhala njezuit, umakhala kuti walowa kozama kutali kumene sopano kubwera kwake kumakhala kovuta. Ndiye akamasankha madigirii amasankha pa anthu amene agulisa so yao, umachita qualify kukhala candidate okhala nawo pa mpikisano kapena kukachita nawo bid madigiri mavacha, wagulisa so yako pa china chake ndalama zimakhala mbwembwembwe. Mwaona inu achina kanye, munaona inu kanye west, munaona china liruwaini, mwaona china liklose, mwaona china Beyonce. Anyamata kudziko la pansi dasugwana amene anagulisa so zawo, mungapeze pansi pa nyanja, mungapeze kudziko la pansi, mungapeze kulikonse anyamatawo mianda ya chuma chikuchita flow makaunta dziko la pansi chifukwa anagulisa so zawo. Choncho ndikulupirira kuti kufotokoza kwanga pangono panzache nitalekezera pamenepo, ngati suna vesese kufuna be kuti tikumbe kuposera pamenepo mukoza kufusa sogawira chimwene. Mulungu akudalise.